I te ahua nei, ka tū ko te iwi Māori me rā tū iwi taketake o te rohe o te Maunanui a Kiwa me āhia. Hei pou o te rautaki whakaora no i te ohanga o tēnei pito o te ao. Nā te minita i ngā take aorere, nā Nanaia Mahuta, i whakahaere takirua nei te hui a ngā minita o te Maunanui a Kiwa me āhia i te rā nei. Ā, ko te whakatau ia i puta, kia kaua ngā wāhine, ngā iwi taketake rā nei e mahu e ki waho i te rautaki, ka hanga ia e ora no ai te ohanga i te ngau a te kōwhiori. Anaira a te Okiwa McLean.
He taonga tongarewa hei tohu i te aro nui o te kāwanatanga ki ngā iwi taketake.
Nā runga i te hiehia o mātou tō mātou nei kāwanatanga.
Nō te rā nei whakahaere hi ai e minita Mahuta rāua ko minita Aukana te hui whakamutu ngā minitatanga me te hāngai o ngā kōrero ki te whakaora ke ngā pānga o te urutā ki te rohe āhia Maunanui a Kiwa.
A true economic recovery from COVID-19 is one where women and Indigenous peoples are able to maximise their economic inclusion for the betterment of the region.
Me te aharo nui tiana ngā wāhine, te ohanga iwi taketake anō hoki.
Tēnei te wā tuatahi kia kuhu mai nā tirohanga o te iwi taketake e pāna ki ngā mahi ohanga.
He tau tohitoa Tracy Haupapa i te rāngai ohanga, hei tāna hakoa te takaroa o te kāwanatanga, mā te aha i tēnā.
The Indigenous and First Nations people, there are about 470 million worldwide. Almost 80% reside in the APEC economic region. So it's significant that we are involved, that we have voice and influence, not only culturally, but also commercially and business-wise. It should have happened earlier.
I ngā tau toru te kau kā hori, ko tahi piriona tāngata katoa kua puta i te rua o Tuakokatanga, me te aha kua ātawhaitia te nuinga o te rohe. I nā rā koi nei te tau tuatahi kā aro nuitia te ohanga iwi taketake, ko te pātai nui, he aha kē te take kā tahi anō te kāwanatanga, ka tahuri mai.
We've acknowledged that we have to try harder in areas of inclusion.
Ko a whakaarohia mā Rachel Tauleili e arahi e rā o ngā kaupapa i raro i te maru o APEC. Kia kuhu mai i ngā Pākehi i roto i tērā wāhanga ki te whiriwhiri i ngā kaupapa. Me ngā painga, me ngā hua, mena ka uru mai i ngā ohanga o te ao. Iwi taketake.
So the opportunities through trade are there for Indigenous people.
The commitment that Aotearoa has in terms of promoting our wahine, diversity and inclusion, and our Indigenous peoples and First Nations as important drivers in economic recovery for our own and for our economies is significant. And I'm proud to be part of the APEC program.
Ko te whakawhānui i ngā iho tau hokohoko te aronga matua. Engari mā te wāpea e tohu mēnā rānei ka whai wāhi ngā pakihi iwi taketake. Te Okiwa McLean, te Karere.